Weyi Dr. Bernard Okoe Boye Edinifri Abemu wo abra wo kɔ abatoɔ soɔ na wodi enkuguo ɛwɔ mfi champion yinu ɛne adwunu abatoɔ no mu ɛma ɛnam soɔ ɛma di wogyina ma NDC amanyɔkuo no wodi enkunim ɛkɔ ɛmrahye bedwafie wo pani a wɔno ɛna ɛnkyɛ yɛkra na wɔyɛ board chairman ɛde makolebu abanya resɛbie ɛna ɛnei wo manfoɔ no ɛde atwadwa ɛkyerɛ sɛ Se wo hwɛ sɛ de wɔne ɔmanfoɔ wa abato mpɛsua ne so enkitan wo die esitie na ewu mu sɛ wonim ra hye bedwafie de nanso wɔda so a egyina ne naso mapa wɔne wɔnom edi enkita ho
Dr. Bernard Okoe Boye sa abaso boy a ɛyɛ ɔmanpɛni di amano yi ɛyɛ sɛ ɛda hɔ keke na ɔde ma no nemom ɔhwɛ ne modern bɔ ɛne na ho keka ne na ho fama ɛde ma ne man ɛne ekura ofri
Ikwei ede etu ɔmanfoɔ ni nyinaa enim ɛhyɛ wɔnom enkran sɛ Wong tonkosua enye jidie ewo Dr. Bernard Okoe Boye ne jumedie ya wodie eni na kenye ehunhun.
Dr. Okoe Boye has been a beacon of hope for Ledzokuku, tirelessly championing our causes and working tirelessly to address our needs. Their paradise, covets, tutu.